Simos Manzo.
Kubingelele ngiphinde ngomukele mbukeli kwaSimanzoni. Sikulethela zona ke indaba efiya ngaso isikhathi. uMgibe phansi kwanongoma nje ugxike abalandeli baKhuzani ngesenzo ka abasenzile lapha ke ngokukomenta noma ngokukhuluma ngayo ke indaba yakhe ke uBobo umfana wempiki umfoka mhlongo ukuthi ke alimale kabuhlungu kanje. Kodwa ke abalandeli baKhuzani bekwazi ke ukuthi bejabule ngegama lakhe ke uBobo umfana wempiki. Awuyizole ke nangu yena ke lapha ke uMgibe phansi kwanongoma ke.
Bengibona ulive ngale bafethu kaMfoka Mbomo nabantu ebebe khuluma kona kwipanel. Mayelana nanomfoka mhlongo lo oshayiwe walimali bafowethu ngiyezwa futhi ngiyavuma ukuthi uBobo wakhuluma kabi ngoKhuzani nabalandeli bakhe. I agree. Njengamanje into wrong ileyo ukuthi ni address those issues while uBobo is busy fighting for his life. I-timing yenu balandeli bakaKhuzani nabo bonke abantu abaxeka isenzo sika Bobo njengamanje sibe emakini nina ninamathuna angaphandle namaliba angaphandle kwemizi because abantu bakini bafa owe bayibukela ngikhali bafethu akumele ngabe sijaja uBobo the way a react ngakhona kwi inkingina abebhekene nayo nami Tami, nawe kunendlela yakho obunga reacta ngayo nawe uba busufuna imali yakho kumuntu engayikhokhi for months mhlawumbe ubungamdubula mhlawumbe ubungeza nanoma yini embi kunabantu njengamanje recently kunomuntu osanda kuyibulala omunye umfoka ngapha South Coast wayihlaba ngenhlamvu nentombi wayihlaba ngenhlamvu siyamjaja ngalokho ke cha ngoba asazi ukuthi yini le kunozibili asiyona inhliziyo yakhe thina ethatha inqumo so bafethu yekelani ukujaja uBobo ngesinqumo asithathe lapha two yekelani ukuaddressa inkinga kaBobo njengamanje mlindeni alulame uBobo ebese ngiyamtalapha mlindeni afuke aphile bese nimtalapha buphi ubuntu benu mani nizokwenza kanje buphi umuntu manizokhuluma kanje ngomuntu while is fighting for his life lento futhi ibheke ukuthi kusasa kuzoba ngawe namuhla nje ngoba ngobobo uba bafethu noma kuthiwa ubhedile asimlindeni alulame and then address him ngicela bafethu ulimbuyeleni unembeza bulimbuyeleni ubuntu yikelani kubazilwane akashaya umuntu noma eselele is even wayeseke ngaye bafethu ulwela impilo yakhe nje bafethu njengamanje ulimele he might not be uBobo lo enmaziyo o normal mayisevuka maybe the way he articulates might even change isn't anything zingashintsha because ushaywe ngabuhlungu but there are people who are busy celebrating umuntu elimala umuntu ecishe efa bantu basenzima Africa yegeni lentreyo ngiyazazi ngiyisa mina ngiyedelela futhi ngiyithwele futhi ngiyazazisa but umuntu osenhlungweni nomuntu olulimele nomuntu ogulayo angihlekisi ngaye and angisobe ngakwenza lokho ngiyabonga.